Machiegni chenro mari mar kuku mar wach odiochieng' ma kawuono ni wendo na en migosi Leonard Oriaro Nyarwath. Nobiro kar joma nokalo chien. Pod wamedo kolo kode BBI iluongo ni resident analyst. Mano ng'atno ero mabeto kar juma ka juma mondo mi okonyo winjo moko mathoth. Moloyo chutho, en jakedo ratiro mar oganda, en jasiasa, en MCA, en ng'atno ero bende ma ka pesa obiro e wuod obiro temo mondo mi oti godo e loko ngima japiny kata tero piny Kenya nyime. Odaro thuond luo manyalo wacho diri maduke BBI diri mondo mi iyang ka ibro sire kata ka ibro pogri kode e paro. Mheshimiwa, thuolo machielo kendo imos jopiny jadung. Inade jadung?
Akwe maber ahinya.
Siadhi maber?
Maber koth chwe. Koth osega leo bat koth koro ng'eny.
Ang'eyo ni kaka japur sani koro mapiny ber ni mogik.
Koka cham wapidho pile mag oduma ng'onogo kata maga mapidho njugu sunflower to ketho.
Yeah. Oh.
Nikech koth cham obudho e loo kodhi dweche ariyo ka koth
odwa biro modeko matin
koro chiegni kwanda ta malo 80 okotwi.
Pole sana, obro ng'iyo mana ere chenro mar pur gi kwan. Mheshimiwa, juma mokalo nyocha nosechako lendo BBI, nwang'iyo general kaka nobedo chien kacha, nwaseng'iyo chenro mari kaka nobiro mochopo kar kaeri. Kawuono konyo nena winjo kar assemblies giki. In wuoyi mang'eno ng'eyo to ohero twak jaduong'. Assemblies mawa kata parliament mawa, senate kod national assembly, ere gik ma BBI dhi loko jaduong' kwabiro nyaka county assembly?
Mokwongo, kuku mar wach to gima anyawacho noloko malich onge.
Yes.
Kech achiel kuom tijewa iluongo ne wan e guog jopiny e ng'iyo ka sirikal tiyo. Iluongo ni oversight.
Yes.
Mar ariyo, waloso chike. To koro maduong' moloyo moting'o gik moko ariyo go en bedo jaote japiny, nikech odak ilos chike ma japiny ok dwar. To be kendo dongruok en mar japiny, koro gik japiny cha emi dhigo mbele. So mago to chalre achala te. Chalre county government, county assemblies, chalre e national assembly. Ma okane gimumu biro mumalich rwok. Koro en mana ni koro chenro mamoko ma ema pogruok dhi betie.
Yes.
Nikech anya wacho ni nyalo bet ni nitie gik moko mokowuok maber e report mar BBI. To king'iyo page 159 ineno sei mar jakom gi sei mar Uhuru. Gima jakom luwo,
yes,
kade bwodhe matin to mano loso ga. So yombi omusega bete county assemblies mamano to pod aneno ni BBI to pok owacho.
Yes.
En kaka koro juma manyokalo ni nyo wanono ka pesa osegati e sirikal ko committee mar public accounts committee mane masiaya ineno. Kwa mfano nye wangiyo kaka sibo siya bondo and water and sanitation tayo chenro mamage ma otop.
Yes.
To ng'ol manitie iyudo ni reports gi biro sama county assemblies onge pesa ka sani neno ni pesa onge pod wayware cha.
Yes.
Koro iyudo ni samoro wawacho ni governor miwa pesa mondo wadhi waluwi. Oro wachuno jogo ni dhi uchul hotel mwadhi
luwe. Yes.
Dhi uchul chiemo mwadhi luwe. Odita general be biro bedo janeno nikech en mana ondiko report. Ang' nuchul wuoth mare. Asto ka national assembly kage nono ga waluongo jo ethics and anti-corruption. Chik wacho ni gharama en marwa, mano ka standing order onego bed kwa luongo welo twan wacholo. Tiro ni pesa onge nikech a structure mar county government kaka en ni na county assemblies.
Yes.
Pod chal no ahombo governor seche moko. Kwadwa kwa pesa go to pod nyaka wakal kuom waziri mare. Achiel kuom gima paro ni onego bed ni timore en ni bunge wagi obed man thuolo. County assemblies obed man thuolo sami loso budget. To budget gi chako sekala kala na tap.
Yes.
To koro en tij assembly dhi ondong mamare. Sani to pod chano dhi ondong mar governor. To ng'ami luwo dak mi nafas mar yude.
Yes.
So seche moko gi terwa kama kama to giduoko e chien. Ok wan gi thuolo mar. So mano BBI abro wacho gi jing'o. Ok omule. To magi achiel kuom kuonde monego mul. To gini jako mungi devolution matut kaka professor Dr. Mbai ne okele. So mana pani bro los. National Assembly to mano pod nitie, Senate mano pod nitie. Then kwa duge Senate.
Yes.
Buda wache mawiye wiye. Wasengyo kalore kake nono weche kaka pesa bire counties, no wache ne senators ema lose wiye gikuma bire counties. To karano koket chik matheno gi mondo mi gitim gichop dwaro mano.
Yes.
Kech koka loso menda tiwacho nu pod nyaka National Assembly, yes. Od bura maduong' e man gi duol mogik. Mm-hmm. Koro senators wacho ma
to National Assembly
iwinjo, mm-hmm. To konchiel iwacho nitie kaka ikelo kwe. Ni speaker ma National Assembly, yes. Bro gomba kakodo speaker mar
mar
Senate,
yes.
Then gilo support mar winjruok mago podok kony. Mm-hmm. President benite moloso be ok kony. Ineno. So you don't call in public demand, governors golo threat, MCs golo threat, nwa diloro,
yes.
Ute bura.
Mm-hmm.
Ute serikande.
Yes.
Koka neru wakele. Mm-hmm. So chala ni, senators e one county, mm-hmm. To gini bende ungadi yugi.
Mm-hmm.
So, and then kiwe mano nyoche neno kaka governors, one bende ni wanti, ni wadhiye court, nikechi, nitie cheke moku mamulo county, ma National Assembly of your loss. Toko nete wacho ngik National County Assemblies, or county governments, Senate matimare nade? Ineno kado hobi otimu gimoro manyamuru jitoko dhe konyo wa. Nikecho uchiumu na ndalo matene nigi sani. Ndalo matene gi.
Yes.
Chike manyo seke ilo manyo National Assembly okadoka. Oweti yoko digi mwondi. Matine nipudi dokti yoko digi. So achiel kumgimedo waregini. En Senate obed galamoro.
Obedi giteko.
Teko te ewilose watch county. National Assembly olosumne wach od bura maduong' olosumne wach Kenya,
yes.
Ma president gik mamulo president,
yes.
To gik mamulo counties,
yes.
Senate emonego lo so mani achiel kuom pod yomyom nitie kanyo matin, mm-hmm. Kato bedo ni kwa mfano med kwana,
yes.
Makoro mama achiel dichu achiel kalore wal counties 47,
yes.
O med kwana okel jotich, mm-hmm. To tich mitiyo to pod okomigi,
mm-hmm.
Pod wabro dok ni kama nene chas,
yes.
So
yes.
Koro kuwayo na ene niya, mm-hmm. Wawugo very very openly mondo, yes. Wawachi niya,
mm-hmm.
Senate ekore ni upper house, mm-hmm. Okay na ena out,
mm-hmm.
Mane spirit maru bomas machol maja komne edwaro, mm-hmm. Manu mbae giri edwaro, mm-hmm. Dr. Mbae, koro uduog ni lungin upper house,
yes.
Then Senate omi powers moko,
yes.
Makoro gimora mora mokale National Assembly,
mm-hmm.
Katober kataraj,
yes.
Pod Senate man gi power mar wacho
ni manyalo kole kata tamre
kata tamre mna kaki wacho ni kiriembo president,
mm-hmm.
To National Assembly puodho,
yes.
To Senate man gi duol mogi
mano
kae ni gwempe kaka America bele,
yes.
So kas priembo president Senate man gi duol,
mm-hmm.
Kara mona ngo angwa mono kara loko chike mamoko gi bende,
mm-hmm.
Weche ma Kenya mamoko gi Senate, yes. Mo bende gi duol ko timo mano to konyi ka
mane matero ngato penjo mashibwa ni to kai ngiyo gi kaka ene BBI gi sanieri wakonyo od bura mar Senate koso wamedo hinyo od bura mar Senate kwa lure hii katiyo mar 2010
awache kakuro jalueny makendra atero magdhano,
yes, yes.
Kachacha kieru duwa beti,
uh-huh.
Yeru kita kirego duma kita,
yes.
Kitedo layo,
uh-huh.
Tamamoro kieru donjo gaye kachacha,
yes. Uweni ikolo ye
telo teru mna kimuredi,
yes.
Tiyo dono samuru laki ya yomi umto ulayo ni modi opilo balaki ukuro torete,
uh-huh.
Kodi bedore uwoku forever,
yes.
So my ten o an goreng wasekedo go lweny mar katiba,
yes.
Anyalo paro chien kucho chokana jatende nyithi school Kenya ka,
mm-hmm.
Mombasa,
mm-hmm.
Mageuzi,
mm-hmm.
Manorengo tele gi professor Kivutha Kibwana gi,
yes.
Moker manyusi Wukibaki,
mm-hmm.
Wane achiel kuom jok
manetire yeka
biro gini,
mm-hmm.
Ineno so mae orengo ngi gigi torengo bende katiba mawuotho,
yes.
Torenge kore wang jakom so moko muodhoga,
mm-hmm.
To magi gin gik mwanyaloso kidala,
mm-hmm.
Yaumi wawacho dhuluo kwa wach kizungu ka,
mm-hmm.
Iwinjo,
yes.
So mondo ngi kaka kuom gik maji wacho mang'enyego,
yes.
Nitie matin magenyalo kalamba jakom nyagwenyore to loso,
mm-hmm.
Mondo gik joka yudu kama liere,
yes. Mheshimiwa party mari mar ODM usiwuko kumwacho maber, anyalo kuot Junet, anyalo kuot Sifuna, anyalo kuot Mbade, gisa wacho ni onge gimoro amora maidhi lokar kairi, manyiso ni rodo sedin chutho okwane gimoro amora kaidhi kol structure
makendo biro ni kinde moko wete na note ra Kenya,
yes.
Ringa kwa jiwacho,
yes.
To jiloso,
yes.
Jokocha bedo gloso,
yes.
Koro chopo kama koro nyako ema man wuon wach kai, wadgi nyake wuon wach ka,
yes, yes, yes.
So nitie moko mago joko baba wuoth ginya dong gisega joma ngenyo seko baba wuoth ngech ngeny gi kia kama baba dhie babe munge kama dhie,
yes.
Iwinjo wach Kenya da babe munge mago jolwedo,
mm-hmm.
Maka baba unge gini bende girumo,
yes.
E wach ni en monorengo,
mm-hmm.
No en jakom,
yes.
Kodorengo
awinji.
Iwinjo modong moko to nyako nyorengo,
yes.
Baten monorengo
gi jakom
iwinjo to gima, yes. Wacho ni,
mm-hmm.
Orengo en senator ma an kigibunge mokalo nene jako mar implementation committee mar chopo dongruok e national government national county nationally tanto na ne county masia,
mm-hmm.
Tanya paro ka ne gipuoyo kaka wetiyo bage bok to kare nitie gik moko ma ung'eyo mohingo mak tam nyalo paro mudhama chieng upenjo rengo to rengo kara in gi joma sharp kama allo sasa an authority
kodo. Yes.
As an authority,
yes.
Ni mano nyaka give the loss. To ginya lose kok wuok go oko.
Yes. Mheshimiwa kilose wach mane mano nyaka give the loss. Kiranchi niketo geno mari kuom jakom kachiel koda ji mnyatie.
Yes.
John say no wuok oko. Mwacho ni gima BBI mwan godo sane ni oken gima ne giwinjore ok gin gima ne gipuodho chande mane gichwe kokgi wach ni gwenyruok nobed dakika matin ndalo adek to igoro report to kupenje to wacho ni en kanono Raila e bura mogik. To neno kibiche bura mwiki toko niwe kama ja community gimoro kinyal kethore. Dongo kethore kuso kethore. Hold that thought. Dongo banyere machoke de live. Chenro Mari Mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa Leonard. Uriaro wache ni Haron. Kaya ilikuru nyaka losi kaka authority. Tunikentire ikimoko. Mwono na nyaka chak goye torch kendo. Machak dogu menye kendo. Mwono mwangi to BBI report ni eri. En gine roma kare kuso kare. Kawono tono wach eni wa Kolo. Kaka parliament obet, senate obet kachiel, toko de county assembly marwa. Angomo loko e county assembly, angomo umede county assembly. Bangu njiri machokende, tielo marreyo marichendo nieri. Live Chenro Mari Mar Kuku Mar Wach telo marariyo kendo telo mogik mar chenro ni mabire Lolwe TV LTN gini en marwa. Chenro achiel kende mwapenjo telo penjo gi chir ma onge luoro nikech wan. Dwaro marwa maduong' en ni wami japiny adieri asto iyier ni to ibiro kawo adieri koso ibiro kawo miriambo. Seche mabende josiasa wuok oko mar wacho maggi magisire godo ka jomoko chako kwede bende kapok ka gichwoyo wangi. Mheshimiwa machiegni telo mario ni naweka mana penje ni John Sayles wuok oko mar wacho ni document mar BBI nieri ok en gima ne gipuodho kaka committee mar experts chande. Kendo wacho ni gimomiyo motimore kane yudo ndala dek tigolo report ema chani gwenyruok nobete to nong'iyo bura mane gintiere high level meeting kaka wacho ni courts to neno ka jakom nitie to kone bas kama Raila Odinga nitiere gimoro ok dikethre.
Mano nyula bro duoko ni go very very fast on. Umia daka chiel kita 30 second adogi gima wacho cha.
Yes, yes.
Inya lupa rubunge mokano. Kanyang nyongo masani kuro governor Kisumu kane niye senate.
Yes.
Ngo giri.
Yes.
Na gido warono mege pesa magini bege lowo rogo gini yoka county suwoto. Mm-hmm. Pesa oversight.
Mm-hmm.
Mano doku gimbi kupuka u senate uketu malo.
Mm-hmm.
Neno kane gibiro gecheck moro ni county board, county government development board.
Yes.
Menya hapa kanyang nyongo no biro Kisumu. To jal mane nitie chal no kelo ne ji boyanye kuru banga to no wacho who appointed you to be here see what ka mane malaika mune go lose with the spirit kwa gomba gigi wa lose gi cha maesa
odwaro chuny moro
odwaro chuny mar lo wabed gi chuny mar loso kikwigi wili kama ne gi yacha.
Yes.
Nikech pesa mabire counties mang'eny go.
Yes.
Koko ket senate motegno.
Uh-huh.
Koko ket od bura motegno.
Yes.
Nikech gimoro ndilmo kunyo to bendo kunyo.
Yes.
Wakunyo to gini be gikunyo. Mm-hmm. Ngamilao cha ilawe to ringo.
Yes.
So senate koket malo.
Mm-hmm.
Makoro penyi koni wan kawan penyi koni to amu county assemblies wacha na muamua wan genga wangu kujo chuo.
Yes.
Kwa buru faulu. Kwa duge wachi say. Adiranya bedo maonge kanyo.
Mm-hmm.
Tikide more bunge machien kuchocho ne nitie bunge more piny luo.
Yes.
Oninde bunge then kikwenden what about kama
yes
upenjo ngano to nyo yegi gi MC wa bunge mamoko ne gede.
Yes.
Jo hadigi mudwe no nyise
don poko winyo ko luong kanyo
poko winyo ko luong kanyo.
Yes.
To ngano monego bendu sundo no luong karo.
Yes.
Kitingo lweti. Yes. To speaker ne nicho nitingo lweti.
Yes.
Sani te diyo giche taro speaker. Mm-hmm. Nenone
ya sento
na nyege chudwa loso wa mie nafasi.
Yes.
Iwinyo so wach say ni
mm-hmm.
Kata bena diera nitie kata bena diera onge.
Mm-hmm.
Kama gini osechope.
Yes.
Awacho ni ne telo gima walak telo nitie.
Yes.
Gima walak en jo telo.
Mm-hmm.
Telo kena ina no yeri.
Yes.
Okena no ni yuni gogoni ombulo kaka mego no ombulo meche ame pesa ni.
Yes.
Inye yeri kute koro gwenge jakom mar liela ngono gangono gangono.
Mani no position ma ine position ma telo.
Mar telo kata mlango kata kanisa kata mne duonego. Jogo nyo yudo nafas mara de kachacha.
Mm-hmm.
An kakuriyaro kana keti loweta igi mora bal mpoka somo.
Mm-hmm.
Wafano kuwa kathoga report mago auditor general. Yes. Kikuru wadayo dojo kaka.
Mm-hmm.
ang'iye gi gimichuogo lakcha, toothpick. Ma ka nitie gima ok ayiego nawacho ni no ok bi timore. Wan e komiti udag loso gima wawacho cha, ripot ni ok en. Tawacho ni abro dhi e float, an abro dhi wacho diere kuchocho. So bwana ni ok nyalo wacho ni document ma koro sani piny mangima neno ni page 159 Uhuru oketo sei ne ka en mane en. Raila bende oketo ni sani kokesa ni mar loso. Chalo nitie wuondruok kanyo. Kendo iwinjo kowacho ni nochunigi. Ichuni nade to in e geno mar piny. Sama ni bi kuro dong ni wang' piny, nok odhi kure e niaba mar jodala gi jogot. E niaba jo Kenya duto, mna ka sani ka ni MCA ma Central Alego, koro an kanye e niaba mar Wards Pradek, County Masiate, maka gimoro timore sigomre, aloso kanyo ka gima an jakanyo makanyo. Jakanyo ma sigomre bende ka gimoro timore kadenge na. To gilose ka gima manugirgi. So, wach ng'acha cha, obiro samarach, koro kwa nyal kete wang'o. En koro njio dhimbe?
Dhimbe.
And then namba mara reyo, en ngata chil kum jok mangenye ka.
Yes.
Dodware jogi ya ria deka nguina bicha uchi ya koro gini diere.
Koro gibere ti moro malache.
Malache, oge wacho nino kuwa kieta ngono, manu tuwinjore.
Ang na wegi kanyini kejo mokuwe chudone ya ngama no biro kano ogwel kona gimi gosiruto. Mayo achene samoro chako pengo, nikech master mare pengo. Lakini nikech wakia, then unge kirayet of reply, wang nawe manu
gika. Ang na wegi kanyo katabene na ngata ngata, what yes. Gike gokoro kde konyo Kenya. Sani kore nba Kenya, yes. Wubak gimomo dole puto.
Mwishimua ngata puro kwenye ni, ponono ni kwa duarumagi gite, oko chikit, mondo mi omede senate teko. Mwadhe kaka wadhi ni telo ma devolution di bedo ni podo geng'ore maber koso devolution nyalo lwar pinjlo
ng'e gima mi awacho ni ibro winja na nura oriara loso awacho gik ma piny mangima te winjo ok alos ga Kenya ka weche ga gin weche mag piny mangima
but samoro gi yatamre mo
kiwi no weche ga ibro winji an gadier gi wo ma nyamayanga an gadier gi jakom nikech ing'eyo kidwa dhi nyombo
yes
nyako seromi Nyalo ga chuni itim gimoko onego bed ni itimo.
Awinji.
Iwinjo. Iwacho ni kidhi Roma tichamo gima jo Roma chamo.
Gima jo Roma chamo.
Kata mna ko kimadho kong'o, dholuo joluo kanego dala tiwacho ni ranyisi mar kong'o nyaka bedie. Kati lemo manade?
Yes.
Nyaki ndiye kaki nyatim gi dholuo.
Nyaki dhi gi le.
Nikech muma bende wacho Yesu wacho ni okobiro ketho chike mag Tora ka mag Musa ka. Iwinja. Jakom dwaro Kenya ma higni gi higni amena. Okodwa Kenya marigni apar nitiere moko mor machalgo
but mheshimiwa hero kamano ni in positive gidombogo kene ni gidwaro ni kene gadiere ni jakom ni gidhi tim lakini ponono ingen sasa mwache gimoro mheshimiwa giluoro makende nyaka bere samoro mikoni ponono
ipro danga matento ni dwok na wach ni gik ma wacho gi jakom jakom chiko ite
yes.
To kiwekta jok ma wuotho gi jakom ma ji paro ne neno kaka nitie jomoko nono ma jakom gogomba kama bena tudak ngi
manyise gi gi kimono bene
ni njama ber ani Raila mar ani Raila pinyulu ka sani Raila eno ana mar kore no minwa minwa daka yie ni gimoro bodho lwete iwinja
awinje
Raila dong nere ga gitinga ambe ari ngani etinga koro so gima wacho ni ok dhi nono chiwone duoko
ani Raila nere go gitinga an bene sana na mare go gitinga maro kwach pacha mano paro ne rumar mushimi wa Leonard Oriaro Nyarwath penjo mara eni koro giketa kanyo nikech an wod jon kaka ni juklo abiro ga namba dek wuok kuom Nyasaye Raila modi espiro koro sani ka Leonard dero de kanyero ok ngeyo kama chope mushimi wa Awachi ni kingi otelo nero bende mara oversight ya ka BBI ukete. Bineno kapod idhe go torch maber. E pesa mabire county atamalo pradega bichi niri. Kwa sen samborigi manyalo biro tapaga bichi madhiti yoneja pay to prareo dog fuku mar jotendo ma governors mawa. Apodo kwa dhe lokari
ni nani mwishimu. Ando wawacho gimoro kamo pogregi kumaji wacho.
Yes.
Nene chik. Nitiri kumo kareo. Nitiere roho mar chik. Mama ni luongo no the spirit to kon nitiere barua mar chik e gima ji thoro ga somo ing'en ji buto ga mene gimondik to nitie gima ne onego bed ni mindiko cha chopo
dwaro momiyo ndik
dwaro
yes
we gimondik gimonego bed ni gimondik no chopo dwaro cha the spirit roho no nyaje kamano roho jo Kenya ne gote
awinji
koro kama gwenyo jirna the letter mar chik and kanye migwinyo ago jopiny iwinjo kanye maka ijatelo maber to samu jowedu be gwinyi kaka gindike kaka kokoro kiparo nruch gini tineno ni abro neno marach abro chwanyora gi joga. So adiera ni konchiel nyalo bet achiel kuwenya wacho ni konchiel nyalo bet mama no be nadwa wacho kae maber nikech ok ane ka ler nitie MCS county governments bendo dio bedo waziri not national government
MCS the county government dio bedo waziri
do neno ka sani anatimu gik puro
yes
kenan gi nonro mang'eny mwengo kata mana jok mosomo puro no matiende ni koro ka japiny ora tang'e gino mathuto
tibedo MCA tibedo nyaka waziri mar
weche mag puro kae nano iwinja maber an ta weche mag engineering abro winjogi iwacho ni jalos chik nyaka obed ng'ano mong'e gimoro ewi gik moko and gik moko ewi gimoro nyaka ibed king'eyo something about everything and everything about something kwa mfano kini dhi nini somo agriculture isomo ECD education
yes.
Ani los chike nade mag nda apaya chike mag thieth nade nyaka ibed all round so kwa sayero jok mabeyo to joge mudhi obed waziri nikech kaka kwa mfano nyalo wacho kwa mfano nyalo wacho central alewe wundre nani gi wengen piny wantie piny kunsi od bura milungu nuka denge mori lungu nujwa ndio jwa ndobi na kumkombe wako yeyo iwinja maber kuende kwa uchungo yero jwa ndege
yes.
Pika theko otheki ute bura gite weche chithie thigen sama biro ni arao kamoro ni bama hospital
yes yes
to adhia fande kumiti mar health untie gimoro manyo baga matel nene Kenya mangima ojuwango thieth mag jok man gi tuo mar ukimwi giweyo ne NGO PSI kidhi osubtal tibro wach ni dhi mneke PSI NGO
mondo mondo bedhi konyi
kata ben man in gi pesa giwacho ni dhi kucho cho sirikal ojuwango gigi matiende ni koket ng'ama japiny oro
yes.
Okaniye gik makamago timore
mheshimiwa nyaka wago mbake weche mathoth ahinya mandike notubuk na kaino nikech twak ng'eny nyaka wago tim moro kendo jumbe manyiejo mabiro go eko mathoth mathoth kata kamano 2 minutes kapok watieko jaduong ka wang'iyo mine makoro ka otere senate akwang'iyo kwan mar MPs bende koro chako dogo medore ng'at ma uyombi tambi mar ni malo wapiem kod muluru uriaro tiyomba gi kura moko ariye dei kama hivi tabena nyalo join national assembly maeri kawang'iyo the cost mar unity to kod uchumi ma japiny ne godo mane mondo uketi maino jaduong
kwa we kuo
yes
gima theke Kenya ka gin gik moko adek
yes.
Kuo kod kuo kuo iwang teko
kuo mar kura koso kuo mar
pes jopiny
yes
pes jopiny mwando ni e Kenya manya pidho loch ma jopiny dwaro
yes
mabe nyamiyo kati medo ket ute bura mang'eny zaidi to kaluwore ni ikwelo to strategy mar tieko kuo pod ni piny ema jomoko nyalo rendure
yes.
Ni gino dhi medo pesa koro kik gwelgi but ama na mor koket mine nyaka waket mbele
but mheshimiwa owe wondore kane e-finance Japan to kore the finance ji pradek ka kuo nitie kata kuo onge don garamo dhi malo jadu
nitie gimoro ma ok waneka ne
yes.
Uket duol moro ni salaries and remuneration commission
yes.
Masara sare mnyo nitiere cha sani mando kama chia no don gine no kwa wabungo boko gi to gimiyo pesa nikech wabunge nigo hetu mar lose Kenya te te MCS kata bed no iwak machal nade ok winji iwinja
yes
jotich serikal mamoko ok bi winji wabunge mamalo timiyo pe kendo kendo kta president keto lwete piyo piyo MCA so jotich mamoko twacho ni dhiluru dhir sara sarem adwa wacho ni mage duonde mone wa strengthen na wacho dhulu moro ka en by mistake ni kore wacho ni jok miyero te bedo gi degree to karo wacho ni president bedo gi degree PhD governors bedo gi masters
Yeah.
Bedo gi masters plus
yeah.
Then national assembly bedo gi masters
yeah.
Then county assemblies bedo gi degree mano koka wachne kara national assembly ome pesa mang'eny
yes.
Kamano kamano to kae nene mna degree kama achiel kama to jogi ocham pesa marom koro pogruok nyalo mna bet ni mbunge na dhi Nairobi omiya allowance mar wuotho gimoro ni wayalo to giyalo en chalre
yes.
Amomiyo mbunge kayalo to yudo 5,000 per sitting kadhi mbele to wacho mawa ni piny yes. Magi kuende ma pesa kethore kod kuende mamoko.
Wach moka piny jaduong' king'iyo kairi nyakobo chako gombake wach ni ere joma nyien kaachiel to koda gi county assembly lokruok mag ma BBI kele pesa chande gi moko mathoth mokalo moka wanyal mulo kaoni ere king'iyo katil wach mari mogik jaduong'.
Arado wacho mayot, wariwre uru jopiny, kik wanywand siasa gini kaka winjo ni sei wacha cha. So akwayo jakom ni gik miwacho go to winj, but kalambe pod ni kacha cha, wanyalo give direction mondo kik oganda walaka liere gik moko maonge korgi go mondo chach wi jopiny. Gin gik mathindo thindo kaka mawacho go mago jakom inyalo loso, in gi pawa ma Nyasaye nomi mondo wadine joka bine ka.
Wadin ne joka kande ka okalo e loso mago eko minyalo loso. Wacho ni jakom en godo koda diri ni ong'eyo kuma Kenya nego dhie kendo biro keto Kenya mondo bed Kenya maber. Mheshimiwa Leonard Oriaro wacho ni ok ni komer jod bura to garama biro bedo mapek mok wanya ting'o. En mana ni kuo mar pesa ema nige tire e Kenya kaeri. Molo chutho ka opo ni en kamano to kare onego bed ni ng'ato bedo president en obed ni en professor. Ng'ato bedo governor obed ni en daktari. Ng'ato ne Roma bedo MP obed ni kod masters, as to piny kairi obed ni MCA kara nyaka bed kod degree. Onge yo maber manyalo tiyo godo molo kaka mheshimiwa Leonard Oriaro tieke nero, nikech mairi en kuku mar wach kama wache pachwa ma onge luoro kama kaniwa wache diri baduk nyinga. En Haron Otieno chako wadogo time keno juma manyien ka mheshimiwa Leonard Oriaro oyienwa to wabiro kode mbaka weche ge kumar structure mar county assembly kako chalo pesa mabiro yiro madibetie to kod moko madhoth. Devolution ni kar kanye juma manyien. Kete Lolwe TV, nikech gini en marwa.